molweni ninjani ngiyaphila umakhosi umkhize okhulumayo kunesisho engake ngasizwa kudala sasishiwo isalukwazi kodwa kuthiwa sasishiwo isalukwazi ngoba kwakunomuntu owayengathandeki owayenyanyeka kakhulu engathandwa muntu wayethandwa uma wakhe naye ingoba uma wakhe wayemzala wayenesidine esiyisimangaliso lowo muntu lowo kwathi ngelinye ilanga kuthiwa wahlangana nesalukwazi mehlangana nesalukwazi sasisalukwazi sicela ukuthi asikhothe iy'mbici nangempela wasikhotha iy'mbici wathi mese sikhothile iy'mbici sasisalukwazi sicela ukuthi ahambe aye endaweni ewumgede samyalele umgede azoya kona afika ayothatha impande lapho mese efikile lo muntu ngaphakathi seyothatha impande ezomphilisa ukuthi afane nabanye abantu naye angabi nesidini lo muntu azangathatha impande waqale wabona ubukhazikhazi bamagolide sasimtshelisa lika sasizofica yonke into lapho wathola ubukhazikhazi bamagolide wabuhalela kodwa wabushiya bamasiliva zonke izinto ezivukeka kahle eziphathekayo kwathi ekugcineni wabona intombazane enhle emkahle esulekile ethandekayo samemeza izwi ukuthi awuyili ukuyothatha leyo nto wena into iyele lapho impande hayi kodwa lo muntu lo ngenxa yokuthi wayengazazi kahle ukuthi ufuna naye wagcina wayiqukula le ntombazane engakafiki kwimpande wayiqukula waphumela nayo ngasemnyango mothi uma uphuma lapho kulowo mgedi sicabha sakhona automatically siyayivalekela ngeke usakwazi ukuzivula kusekuphindela emumva wathi mefika lapho savaleka isicabha mesivaleka isicabha yanyamalala intombazane ezandleni zakhe into ayeyifuna yena impande kuyenzeka kumuntu afike esigodlweni sakho athi uzokwelashwa mesefika akasafuni lento le ozomnikeza yona akasayiboni usebuka wena emehlweni uthole ukuthi kade ezosizakala kade uzokhona ukumlapha ngenxa yokuthi umuntu usenenkanuko yakhe akasasizakala ngisakhona ukusizana ngiyacela ukuthi menifike egodlweni zethu ngoba sibancane kanje musani uqhutshwa inkanuko nani bantu besifazane musani uqhutshwa inkanuko yabantu besilisa nathi ngokufana ngapha nangapha inhlangothi zenu ngiyayicelela ngoba nisithweza nomzima sifuna ukusebenza manje senibhizi nina nibukana nathi emehlweni especially mina ngiyithandi leyo into leyo.